Kei te whakaaturia, ngā momo āhuatanga me ngā momo mau makawe o ngā wā o mua, ki roto I te whanganui ātara I tēnei wā. Hei tā, Whatitiri Te Wake, ko te ingoa o tēnei whakaaturanga ko iho, ko tōna iho matua, ko ngā holonga me ngā tikanga, e pāna ki o tātou makawe.
Kua tuwhera te tatau ki tēnei whakakitenga motuhake, e hangai puana ki te huruhuru.
Ngā momo makawe, ngā tai makawe, ngā taonga, pēnei me te heru, me etahi atu taonga I whakamahia I ngā rā umua, hei whakanikoniko I te āhua o te tangata.
He nui ngā mātauranga me ngā kōrero a te Māori mo te huruhuru, ko tā te aronga o te whakaaturanga kia ruku atu ki te hohonutanga o ngā kōrero kia pue a mai ko te mātauranga.
Ngā whiako whaiaro o te hunga ringatoi me te hunga kaituhi, me ngā kōrero e pā ana ki o rātau ake whiako, e hangai ana ki te makawe, ki ngā tikanga e hangai ana ki te makawe, ngā kōrero kua rangona I roto I o rātau iwi.
He toru te kau mātahi ngā whakāhua e whakātua nei ngā momo huruhuru o te tangata, wai hoki hei tāpiritanga ki ngā whakāhua e kite ana ētahi kupu aki-aki, rota-rota hoki.
The imagery is really strong, but also the kupu and all of the stories, and I think that's what makes it really unique. Is that the portraits were kind of based on the stories, you know, behind the words.
He ono te kau tāngata noroto mai o Porirua I whai wāhi mai ki te kaupapa nei, mai ngā kaitango whakāhua, kaituhi, kai whakātu hoki.
So the process has kind of been a year in the making. So about a year ago, Sean and I started developing the list of kupu, and then we over a series of a couple of months, made it shorter and shorter until we got to a selection of kupu that we thought captured the diversity of the exhibition that we wanted.
Ko te whāinga matua kia huri haere te whakakitenga nei ki te motu, kia puta kaunoa mai ngā kōrero me ngā tikanga o te huruhuru. Whatitiri Te Wake, te karere.